001. She must be there, she will be there. Unawakata machali, unawataka mamanzu, unanikulia vako sio. Unawataka maboss, unawakata madosu, unanikulia vako. Kadogo, kadogo, dogo, kananimaliza, kananikosha, ro, ro.
Hey, I'm just kidding. Una sasa hilo, nambreka vya usi, sasa kakaya, pale kwenye kiti chake. Na, buena usi.